Piny Amerika e bwo riwruok mar USAID ochiwo sir mar taulo mag ria maromo 171,000 ne piny Kenya ma koro ibiro chwal e sikunde mag primar duto ma thurka. E chenro mar rwako taulo gi e apise mag duol maloso lai mag somo e pachoka KICD, jagoro mongiore migao mar somo Bello Kipsang okone kaka migao mar somo gin be giketo thenge milion 940 ma ichano tiyo godo e chwo e nyiewo taulo mag ria mondo mi onywandie kwan mar mondo mi ochiw kokalo kuom sir mag riwruoge mamoko.
Interventions in form of the projects like Tusome.
The government of Kenya has set aside 940 million towards the sanitary tiles program. The sanitary tiles intervention is required to address the needs of many girls at the menstrual age in schools whose greatest challenge is absenteeism in schools as a result of what they are going through as our girls.
The United States government is determined to help change this reality, and today's donation of 171,000 sanitary pads to the Ministry of